Sanjay C. New style.
Mukama zikutula, obwavu boyitamu, mukama bucha.